somebody. The only one to do your time. The only woman would be mine. Don't you stop coming here. Don't want to stop touching me. Southern hands on my view. If southern lips on my view. Just your heart needs to be free. If you don't want me for yourself, don't let me find somebody else. Well, I can never turn you down. If in my bone I am bound, won't you just disappear? Well, I think I'll let you see.
Da 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 da